ka nkwagia eye salvation aya Christofo kan ye die mu ni se obedi nokre wani mbi obi ade se u obi bi na onyonku ni bia bema ni bi obi bu se wade na wo bia emfansi no
nya mi ye omu wa me nkoda mi nya mi ase adiye yisire nya mi ye omu wa me nkoda mi nya mi ase
nana memo akwa ba eba Osofo Kyiriabosom ahadi isuade ye aha this channel no ni pe share show my life story eh eh said the abrabono ni ma hodo tie mhm ntino subscribe like and comment ni follow ye eno su aba eba bi suade ye mhm e woni bi wo a ye ntante bi bi wo ye ntanka ho asem eno ene aba pani ho a eba ni ma be hwehwe nko mo ahwe ho sensem nom ni mo ni ade aha mi se nana jodi onyi papa fro e wo channel is ko ni didi nko mo bebre ya part wa kan ni ma bebre ya bi se wo no onye bi dia bo bra hmm nti enko ni nana nche ne ne no enko di nko mo nana na pumbo ko di
o me ho ye ho ye nyame tu mi nti me ho ye
bibia nso ko sika makama kama
ye ko super
and a young common chin, you perceive maybe far a quadio. Because a per se, a few moons so montia see a war, and concept be a world of Christian religion, money, whom, and whom shine at the inti say, Enna, mo di say, William Quadje.
You, you can't in quadia, a salvation, a Christopher can. Ye, dear moon, say. Obedi nokre wani mbi obi ade se u obi bi na onyonku ni bia bema ni bi obi bu se wade na wo bia emfansi no ma ni bi enta onyonku se saa ni omo ni nyina se utimi di saa asede no so a wo nkwa
so odin sise ye eye aduma
wo nkwa amane soso emma wa kwam nsobe soso emma wa kwam nti se kristo ni ka se jai asore jabo sunsun na kwa asore na nyankwa anase jai sum na wo mun na kwa asore ni sere be nyankwa gye a nkwa gye no mementi asimo ye yesu munu eye se obedi yakopon asede so na watimi abobra no ewo nkunim die mu ene efe ne se nkwagye wanya nkwa aha ndi se wu utimi di saa nsem no so na de bia wabra bo no etene unkofu obi yire unyiyi nsengu ngokumo bi unkofu obi ade Yankupon Sidin Shira, a mum, and Tiano at his said ye, when young Quawin Yammy in Semunua.
Because the Gideon say, oh, and quite Jimuno, and no moon I don't come to heaven. Benin said, what was in pain?
I'm a thing was in pain. Ne no, Nayana, Ayana Christopher do an arcase. Say, winning quagia, Bocobo in Sem Jim. And quagiano, no machirimuno. Se osum nananom se osum nananom a osum nyame meme ntia sim ni megidie mu no me sum nananom a me sum nyame because me sum nananom e fa me sum nyame fa nananom so iti me die the word heaven me jindi
santu nyine se we are see e be se ema be ko heaven tu ji se betena ha ya sana
Mijindi, mijidi se asasi yuso, ewo ha, ubi huwe chiri, ubi huwe ni mu. Se ubi se, se heaven woho, atemu woho dia, nesi nipo ni mchina se mu.
Ok, onse ya nao dia, utimini na namdi nko, na ubi so momo nka, se heaven bi woho, momo nka,
echila se mu. Dabide, nananamu se, abofo ni se, angels ni se, Aye moti no mo se heaven bi ani ewiase.
Mo se heaven bi ani ho.
E na temu obi anso so ni wo se wo be ko bu nsam gem. Na temu wo ne ne se o papa ye a wo ye. Wo ne ye a wo ye. A eso nyame ani no. Ene na okobu hu akonta, akonta buo no ye wuo.
Ene se se obi a wo wo bi a no. Onye
ne ketu ye ye no. Yes. Wo pa wo ye ye no. In a chee baby, ubeko.
Okay, I perceive what I hold him. O say, a Catriano, a you woman,
sir.
Nessa Nipano, where papa hino beco, where your bonnet hino.
Say Nipani, papa, sir, papa, or ye, yeno, a besua bowen in Chilima eba. Ni papa, or ye, and besua bowen in Chilima eba, because on no been a woman. Nipano won't so be a woman and I can't swallow what's half it is a son of a promenade. In say, we are seeing see a be we are seeing a brandy be somewhere near my ever. A betum may be nigh dying, I see a day next year blocks near see between me nay and a dear. No man the best is a young coupon, and she say I was a shed too. Yamming young may say we are so a DJB, but in the we are see say, sadly no more canning in anno. A new home. Because Bible na kase no one knows tomorrow. Obi nim kyenasem, no bi nim ade kyemasem, gye se oni Nyankopon no. Meboa. Nti se wo ka kye me se atemu obi wo ntima nyabosunsu ma me nkwa heaven na. Na se wo ni nyame ne ye baako ana se se. Na se wo ni Nyankopon na ana.
Nti bi Nyankopon na every really chance wo ye wo tna baby. Ah, omo omo bi di na chi no do omo ko.
Dabi. Ndi ye Bible na e kasa. So wo som na nanom som no na ondi saa asema me ka odi so wo ye obi bia krogin e wo fo obi ire obi hu asema nya wa ho ya na yi wu a no nche se wo som bo som nti no wo be ko bo nsam jem eni wo saa na ya na de ba kwa ye mesire ni se obi kwa asore wa wu ni sofo wo se okwesire bo ne facha am nipa no ebira wa wu no wu Near Nessie, one year, Srebony Fatches, yes, Srebony Fatcher Man. Yes, I in the crack, a sooner him, meaning I ain't no credit. Because the new man will yen us as usual. Yame, in the name. Oh, so for noon in your yay. So communipa winning, but I don't know, could you know, as always, Srebony Fatcher Man. In Yajuma.
Musa, we told her, sir, a sort of funny be ya, sorry, no pain. Now, my tipping, sir. Ukoho na fi no sorry for us e na na oba sorry de na ye obota ye ma sorry for bi ku se ni ade akoho
de ntia osofo bi ye bibia na sa sorry e ye bibia me koho ni se me hu ni se enkyerekyere na o kyere no enkyerekyere bi wo no ma me kotie na me so de aka ma bra bo ho abo me bra ni mumu enye the word bible no because in church ni bi wono ma etufo church ni bi wono ma wunya especially sds mun church ni bi wo ya abrabu mun kire kire
modern sem mo church
itino meko wa ma dwini ni se makọ asori nti bible ni nti na meko ye nche kire na nipa na ikoka no e na meko tie na mde babo me bra but christianity sino omo kwa mo ko se ye kwa aso ne se ye be kọ heaven ti ni ye kwa aso no mo go tie nche kire nfa ntu omo fu and I saw phone poor Gina Puppet in the crowd, old preaching. So I can't summon the pandabas, a chiran, or the bobbin, a brad, and Zikumun, ya wing, ya no, on can woo. No, can't different issue are. And fa, and when ya me, a jumano.
Listen, apart from Orthodox churches and our church, I institutionalized, and I will can't easy for name, be metal this phone, or mono, so maintain some cassette. Paribra, in commission, maintain who ew ho. Master one man church in a wadding tier.
And no, sir, no, and say, we no matter this new place we scan him. Oh, yeah, when you scan. So, into one no open to me, beer. So, bit my man and yeska. And no, come so a beggar's a comfort there. On pet, because nipping in a who say, a common is here, a comedy, ukoma, and yet, titia. Ukwa ukoma wajira udibusumechi wajira tisane tia di eni eni kwa beno befaso au dini nsatu ubisu obichawe watini nse unipaso obituwe gumiye husi nyame na afreno wadini yense nchireni biko Jesus be yebi
obesaya di bibiri
Jesus besaya Jesus kwa nwa yoko mfu
kwa beso
ah na konfo mi se hon konkuru ni sini so se hon konkuru ni sini so no aka bibi no de nsa so bibi mu na de na ye adwuma ba da time no se esi ya history wan fo pa da am fo nanim wan fo bibi anye ne hunti ye si ende e no ne yakom ba so for that sa mi che wa komase hunhun wuro obi so wo hun so hunhun nyame hunhun konkron ana se nananom hunhun ewuro bi mu na de ye bibi anyame na aye nyame fa no so because nyame ni ntimi mba mprimprim nti wo fa no so na bewura nipam no ya ade no so last time wo hanom de akwa bi ba na wo collapse wo wu otwa hwe wo no omo bompa e manu wo omo school mu a school mu wo de sua gunu so bompa ya fe de enya anyi omo de ba na mete ha ba na mete ha mete we na mede kire wi mu che twe di ampon me mema ni mu wu ase me pusa no wo su na mede bi sam na ni mi nu e kwa no sorry ndi sabre no nyame na adi nkunim ana bonsam na adi nkunim se me som bonsam de a ene me kase bonsam no wotu mi ti nyame but e wose me hunu se nyame no wa ha e chen bible no de ya sori no ho no
mi musa o pardon na mo de form anim no eno no ne botai ne se
pardon na mo de form anim no e kire se bibi asi nipa no so nipa dua no so ne mo nyi nipa dua na wo hunu dada na
anti no wasesa
sa wasesa ti mi se me bosom ba me so sie na ohu a de wa osi hu mi ano me di nkomo no ohu mi sa bi me dane ebu a metimi ye tenten bi a metimi ye kakraka bi a metimi ye tietia ebu a me nso timi ye hye ebu osu me ni timi ye ko ebu ho a me nipa dua na nkasa sesa ma hu se a bibi na aba ne so no nti ohu ne clearly bobu ozo so a de wo ya azan no ohu hwe ebu ho anzo de besia fa ho so de o tia no ti but real spirit no se me blend ya me kan si oba okom jamu no oba wotimi me chiti mi huhuru se obi a me chi jamu no enso okoy agbo nse ma eslem edi enti na wese basa eye nyame tumi bibi na aba me so abi bibi aha
okay na woni edi nkomo na waka se nyame bi weni wote me bi ko yepese wo sa revelations no wo boye na
ya bi mani a se ambesi ni pa hunu ni se se omo se abosonsom ye nkwasi asem na nya nokre e ya abrofu na adisivu ye
ni edidi kan
sa na nyakopon obo onipa no obo onipa fa oba ne be man hie aye mu nhie aye mu na nipa pie firi ba nya me bo onipa gum ya bebre ma ne mema wa mu nipa mi nu wa mu ne mi nsa wa mu ne ba ko eti togofo ho melifo ho sayifo ho nkranfo ho obobia miamiamiamiamiamiamia enti saa mionu 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 obobo omuguye no ebitu kwa akonkawe na okonyu hu oba ofro no ne koda ebisu tu kwa akon enti abusua no etre enti saa obika se nyangupon nyame beba si wo ho enti no wawo busunsum no ja busunsum na bra sori a die tia me se me ne nya adwen ne se nyahopon ma me hunu ne se san sem na abrofo no di bible ba yo mbeka ni nyina sa ye ntoro sem omo di be pe enim enim on se katwi ka se enim omo di be pe enim bi na omu nya koye be na ikrampo omo omo wo buru ni krom ni kra hunu se the word bible no you have to forget it.
I said, what's more, okay? I the question be aba. You name Nana Grada, say, when you come for bow, is it a gay? Ah, a month for corny horny a day. Yet, Tian is who, say, dear. Why, evangelist? Why, wouldn't you just so so?
Yeah. Nana Grada, some my old canoe. Nana Grada. Maybe I know because the TV is so a con for a minimum who is so a con for.
Then I'm so ready.
Who is so a magician? Crufasa. Ah, ubi a oyi bibi nkonya oyi bibi ma eye onwanwa a odi pe bibi afri ho so isi a me pese me zanwa betima yi bibi bi bebere woni so betimi disika twa oyem ayi won so na gumi nsam so won ni se ma yi won so no ama obi a hu se ma yi won so no na ma sa de ehye mu enso na me yi won so no eye nkonya magic obitimi retoa toa o ya ma wo wo dia pibibi afri ho to wo weto na wo ka wa ben to beko no ho o se fese ibira na ma wajo nti na gra da no o tenase sanim de ya me kan o tenase hu se gana fo adwun sha Oma bunia beda de adwuno mo se bosun sem yisi ye ne sanete dia. Ohun se Ghana fo so pensen chire ne. Na obefa sa akwan so apiska. Wo wie so so a obeye so oyeso fo.
Na so wa sa so en banyale.
Odi kan set target ne woni ni so. Enye ni so de hu se se na me ye ne yisi so so se ne bi nemum. Bosun ma se me sim pese obo ame na de mpese me ye no. Mi so CD. So won no tu kwa kwa yes ade nti wa be wura ni fi obi na sunsun no at all so the 100 million da wa kan sunsun kwa so ko fa ma no no ye ya no du ba bi no hu se e wo se wa nya de ope awi nti wo se wo jani mo oja no wo ja kura no ka se me ja ya ni pa nti se wo ka se nyame afre no ya wo ga na ha ya wo man mu ha na chi abosum se wo chi abosum anto nya ma wa se no river pla wa se no Ghana for mon kwanto nyaman e ho sisi ya se nsue no gusu nkyira manfo a adetin wo so de nyame tumi akwutwam de ande egusu kyira manfo wo de agye manfo sika de awie because de penim wo de pe bibi fra manfo ho ti e ba sa so manfo si no abi wo timako hye anto de wo abi wo nti we ba sa wo wo sa hwi wo te ya okukuru okoko sika wanya wo de akoma ne se okoye obi bibi amam okoye ana wagye enei anto nyaman so de gusu ti ho yo
Nse me tia si ya Osofo Kyiriabosom mfiri nyame ana.
O firi ho nyame, nyame bey. Ah, o firi nyame bia.
Sa.
Nda o firi nyame.
Obi ya nyame ma ne tumi ha, o se abosom ma ni pa fa ho di.
O twa ntoro. O hu obi a wo kutu bosom, wo kwashi bosom ha. Ya wa ne wo se opegya ni nyina na wo kwashi no. Ya. Ye nyimu good. Ah, amadan fu konfu obi. Me boni ni ya. Eko eyi so di obi adu hu. Wetin o ya abosom okuri abosom okuri
eno ese okuri chese
okuri se odi nduro ohun ina o de cement bi eye ese wa ye bosom ohun ina o de nwira bi fifa ohun de se bosom na o de muja twa muja fa na okoy na se wa ye konfo oti ni preaching na o be se o sachira na o be ye yi ina o bompa o de ni tita tun so e na madam funu so di bi ka ho wo so no hu si ya se ade ne firi mu na o ma ne 50 million o ba wo komu kuma zi si ya
One man 50 million.
Oh, Kyiriabosom man 50 million.
Se on panye de.
Se on fa se we ja akom nti on fa ko ye nko fa ko bi store bi no ntena no. No de be top para ni spiri. Edigu na buzu fie na ogu so de kom.
Ne se so fu Kyiriabosom e hunu se akwa na.
Wa hu se ya za na o be ye no. Into ni hwe. Wa hu.
So so na Ghana fo tie no pa na se ko tie party bi nimu ne hun sensem am fo tie no pa se ifi yame enede ne yesa adwuma
se Ghana fo de adwuna yesa sebi sebi mpredu asa aye se adeketu abi no obi ye nkunya kakra bi ne chese wo ye konfo na wa anye nsenkyrene wa anyi sika wo me hwe obi agbadam e wo mekurum ha abo firim me bodin Obodam ne papa kwa sorry 7 days
Pentecostal.
Okay. Omo na ko omo headquarters mo bompa ye ade ne ko dam. Afi da kwa na ne ati edi. Ne papa ne hwedi na bi ka chen se mfa ne mra komfo no. Isa kwa na obodam. Wode ne baa ya 1 week and du kwa na kwa no ho to no. Ne ho ato no wo me change se ye ofi ha. Na so do fo so matu na sen. So wode ne baa bo so mfi.
Na menti asio so bi bompae wa bompae a chenya me twedi ampo ya bo anko but odi ne ba nana chewu ho no na kutite hai ne secret bena ne wo
e wonde ne tumi no nyame tumi no e wo
ni se nimpae bo ni
ah eni mpae bo mu kura se mpae bo no ho sisi o ma bompae na ka ma nyame buavu Yame ni bofu a Christofu.
Sa, I didn't tina ni
bofu a Christofu a chile se. Wase, Jeremia 6:16. Wase mounfa titi ate mpono. Suwa hon. Diye tina wakaya, wase mounfa titi ate mpono.
Bibi akwa mpano dan.
Bibi akwa mpano, na mounfa so. Suwa hon. Na mounye maso, se tutribentu. Suwa hon.
Edi tina wakaya. Tuti bae bumpa.
Ah, edi tina wakaya ase mou. Enso ne nipa ye no aso wodi se tete atempone ye mfa so bragro ye se yempɛ
tete se accommodated culture
yeah tete atempone di nyame ka se tete atempone wo bible nim no any day
kwan ye di fo no ne ayi fo ne pass no
any day so wo any gay ya na
da bi gay ndi
so wo omo mo chuo bible no na ka se beto mere bi oba ne nyonko ba be da be ma ne nyonko be ma da ho mo ne practice di bai
omo omo omo
omo mo chuo se chuo bible no omo family na di sa de ne bai na omo se ye nyina ye nyi bi na yesu ye ji mi ne di akiri na ya de anka yesum ye man ye yesum ye nsue ye ye ji ye mo ti adi ye ji yesu nsum di ye ji abofu di a ko bi timi nyesa de no e wo oman mu ha wo ye sa anka bo sum ba chi ubewu eso na msi ye munti awuram mosunsun fa hu
okay mu sawi papa bi oso ye priest e fran Ajaguraja
yeah
menu so atin kan ono ene musumi sisun ye benede because e matchu interviews bi a na wo kan se wo ye priest ene mu di no sisun ye benede
sisi asumi a mesumi sisi a no se nyangupon no ma me kwan a meti maka se meti maka se me divert no in different ways they said that Ajaguraja dey a okay e was na ya abofo honhun no na me dwetwetwa metwa odwan metwa nantwie but me nkom te say me gina dwom ya gura me kom me nkom but na ye moti na me dey dwuma no to ono so ni wi a ono so de be kom no no
ah na se enye obi a na kom
sa
enna hun se enye obi a na bi a se we fe na kom we fe na kom fo a otwe e mujana
sa sa
obi a won area
ya wo de wa usini ni spirit no e de kasa ohun de make no ha unyo bia na yekonfu ogina dwom ekom ofie no on de obi ba no ho anwa tete edu ndia ma no bi ba no ho anwa ogum ogunsa bi ba no ho no de dwan abedana se onkom onguru de se de me di ya me guri onchi bayifo on de adwuma na oyese se opemmu abra onchi bayifo onyehwe esu no bia ne de oyé ne de ene osunsum no so no ye wo abrafo ho abrafo ne ye omo a omo kire bayi omo ni su ohia honhun omo ni su ohia omo de omo chiri bayie omo chiri kwase yabu omo su su eso wo
okay mo musa onse na wo ka chira bosu masem ade nti na mo hu se yakopa bi oni mo hu se ekwan ofa so bu amanfo apo na odada amanfo a se me bi kana ka se obi 50 million bi a hun sense ma na wo ka no the previous interview no ade nti na oni nyankopon kasa na onna bibie di mi hu se emfiri nyame
oh si nyankopon di ka kase ye mfa tete atempon no na ye mpese ye befa ndi so obi bu ye kwase akura kumya wo yi nani wo hwe so hu nyame si na sedie ni ndi so ba ye no na ye si ye ndi so na ye ko fofoforo ndi se obu kwase ajisika hwe na busua obi amfa hu ade nti ne nyankopon se ona afre no soso a nka bra ope ope election ope president edi nyame amananya president na nkodi
sibia bia yame hyehye no ama daachi mabedidi
a ya adwin ne nipa oyi obo oman no ya adwin adwin pa ya adwin nti heaven ne de heaven bia ni ba bia obra obo anamo wa wutu oni ya wo ye opapa ya wo ye oboni ya wudi odwuma wudi wuwa enu anu no enkwa ha enkwa ene enkwa ne van say ewu
okay
heaven ye enkwa na ewu soso ye me fan say hell me fan say na emum no nyankopon bo onipa no obo obi ato ye funu nyame bɔ kɔto yefunu mu kɔda nifa a wo ye nyankopɔn nipa ɔbɔ ɔto bonkum a wo ye bonsam nipa bonsam na meka ne de nyankopɔn na meka ne de nyame kopɔn na meka sɛ obi ɔda nifa no ɔyɛ adɔyɛ ɔyɛ yimiyɛ nani mbro bia de wonni kɔkɔnsa woni adansikuru mu de ɔda nifa no
okay
ɔda bonkum no kɔnkɔnsa na ntwitwa sɛ nipa no pa yɛ ne de ma no kɔnsuo mu sɛ wonse sada biko ye bonu to bonkum nti bonsam no nyame de firi yefunu ne bae ene nyame no heaven no heaven e ni nyina firi yefunu ne bae suwo ho enu nti na so bi ho timi di bone a febun se accidentally okunye wo basa suwo ho obi suwo no wo fe fe onyina du nimpeni mfe so na nyame ato ne nsa afre no obu ho a wonduru ne wawu suwo ho ebi wa na mfe nyame ibu ana ni nyo mebi ni nyo mebi ena ma na ntima ndu di e wose nka odu so nti heaven and hell no e jina sa biano. Ne mu do mu twa ne TV so video se nipa gujem omo wo hye omo omo ye se ene de omo de bi nipa ni su keke. Na ana me ka bi se mo se mere. Angel
bi honkonkon ne be hye ne ma.
Ah be hye ne ma se wonyem de. Ana me se tamu a Joseph ehun mere no. Wan na ne omo da mpa so.
And so they also she was betrothed and say or the name man but no nya enye ne ho ade later no and now oba ohun dan the children say the if you no ye hon konkon no and now oba man say ne ukuja no na nimegu as na afro kware na akra no firi mbai
say no believe che ba me de menjindi
sa
menjindi kura
ujide che
say menjindi che say omo omo ye sa video no strip channel omo tro sa strip channel. They are highly talented. They are highly sense. Omo ti so ma dwin no e wo high. Na omo yusu sense. Omo yusu spirit e atache. Okay. Nti omo ba na omo no omo di kan ehunu som ne amamra ye ye ne wo ha. Ehun si nyame aye wo no. Ana nyahopon de ode amaye wo ha no. Ano ohye, ano odin. Nti they are coming to condemn ours. Ne ya for mo die no no mo so besua die ne de ko ene sa bro fu bebre besua akom obire di de ko bebre besua akom ekọ bro fu bebre besua akom besua mamre kete nyina amutimi be besua kete de ko amutimi ba ahemfie ohun e besua mamre o menhia besua mamre e de ko e die nti a o ma hunu kure no
mo mo sa we nti so e be papa say we be ko sorry so e Christo di no asa aba Chain, Sibia, a bepemoa. Binim, I won't tell him a papa, because the Bible has been to me, Smiranumino.
The Bible not can a wrong, HSA, a running mini any day. Bussum no yura, or yura, as I say. Yanko pona a bo and above four, a bass as you so, Yamidio no ni heavy. Yamini as you subinti, because no, say was some yamia, Usum yamibay. Yamini ni heavy, above one quana wa. Nti ai mfasa so na okon e saint na wo somo mo you are worshiping the saint through you are worshiping God through the saint.
Okay.
Oh, you are worshiping God through the saint no sa na ye nso so no you are worshiping God through angels no so nti nipa kwa sori a sori de ye hia dem nchechere keke nti ofri wo na oba abebusa saint no anase bebusa angels ne se ne won bi se na ekoso mabrabu ntim pese oboa me a de na chese wo somo wura mi nu ene nyangupo pese ye somo no kwade na obo sa abofo no so be kan ho
so me boye se de wo kan
nti obi ba obi kwa asori ko chie ne nkyerekyere na osa babusu mfi a to me no enye bone because bi asori dem ho no wo no wo sofo no ntimi hu bi bi e hante no ntimi hu ne ma bi ekoso na brabu chi mfa mu ano de bi enipa ne bra na ebre ne mo ya de wutini ye abusa ni ye nya me review bi bi chire o ye ohun ehunu ni ye na o san abade a na ese ai se won ji nya me we ndi oni mi se nya me ni ye mienu ohun won ji ndi na o san aba ha ba so re demo zo nya me bi ante wa ese ke nya me ko jutwe twom nyina kutu ha
yesa hwe na yesa hwe abai funku nkutu apo ye ye toni ai buho abuhunu kra na esi de tabi chede tabi na fobidin sheho
ke akoko atuti
sani ema na uhunu okristo somu no what you need to say
in Ghana here we are doing all those kinds of things because of money. We are doing all those kinds of things because of money.
Okay.
Because abeyifunku eye nananom na ekyira haban se haban we bayi ekyiri se won na wo no osofo no unya sane di ni hui na wakoto ngutu na ye won nyo ma di ye nku na wakoto na ade aye na wo san aton ma amamfo si nyame na abi wani se ye nku we eye ni nyina aye abofo eye angels go to me ni nta ekyira enye adwuma eye angels
miti ma prem ho akase san kofo no mo yesa ne manyi no mu mfi nyame an
omo yina says they are worshiping saints no but omo kan ni so say nyame na afro nyame na afro on the maker yina saints ni yina because nyankopon ne de ho ono no ni ba bi o ɛna ɔde na abɔfoɔ bɛgu asase so bebree abɔfoɔ no nso obia na adwuma a ɔyɛ ebisa yareɛ ebi hwɛ awoɔ ebi nso so ɛkɔhwɛ obi nneɛma ma no obia ne deɛ ɔyɛ aha nti obi ka sɛ nyame na afrɛ no a I don't believe but ɔka sɛ mekyerɛkyerɛ bible deɛ a I believe
ɔno na afrɛ no ho pisika
yeah ɔkyerɛkyerɛ bible deɛ mede megyidie sɛ ɔkyerɛ na ɔka sɛ nyame na afrɛ no nyame frɛ ɔhefa akɔ na nyame afrɛ yɛ yɛ na ɔde nsua ma yɛ sɛ an nsua no mɛsi yɛ so ne ɛnkyerɛkyerɛ biribi hɔ obi a ɛnsi yɛ so ne ɔmmɛka ɛsi sɛ suma ɛbɛa me so bɛyɛ yi sɛ kɔm deɛ de me no so ɛsɛ obi kora a wo na ɔsi wo so bɛyɛ yi anka wawubu agu hɔ
sɛ wonyɛ banku bi ne adeɛ no mu du a
na wadi na sɛ woayɛ fit ba wɔsan ba a ɛbɛsan atwe ho de sɛ de wondidi yɛ no because power no ɛduru ɛna ɛnyɛ nnipa nyinaa so na bosom bɛtumi asi ne so ɛsuro biara ne ne kra ɔyi wo kra ne fuo no no de ne deɛ aba
na woka biribi sɛ ɛnɛ kristofoɔ mfa nyame mmra nsɛm du nyɛ adwuma ɛno nti na yɛbrɛ yi ɛfotuo bɛɛ na de bɛma kristofoɔ nyamesomfoɔ ɛhwɛ sabre
ɛfotuo a mede mɛma kristofoɔ ne sɛ ewiase nyankopɔn bɔ wiase ne to hɔ ma obiara wogya obiara pɛ de maa no na mmom yɛbɛ wiase no na bible ni wiase ɛwɔ Ghana ha na bible ni ha deɛ na ɛwɔ ha yɛ yɛ nananom som a ɛyɛ sumansom na mohwɛ the word bosom no ɛnyɛ ɛnka ho the word suman no ɛnka ho na ɛyɛ abɔfoɔ so wɔ ho ɛyɛ abɔfoɔ ne yɛ sɛ akɔm kɔmfoɔ ɔkɔm ɔhyɛ nkɔm ɔhunu biribi fa ho ɔka aba mu ayɛ nti som no deɛ bosom no ankasa yɛ mfa nsɛ boba a yɛgu so nsa yɛtwa aboa gu so no yɛ sɛ bosom abraham kora yɛ bi abraham ɔyɛ berɛ a ɔde ne ba no ba afɔdeɛ ɔhyehyɛ ɛboɔ twa gu so nti ɔno so na ɛyɛ bosom no no nti sɛ na ɛyɛ bosom na no wɔ som de ne nyankopɔn asɛm a mose ɔka kyerɛ abraham sɛ ɔmfa ne ba mbɔ afɔdeɛ ɔde dwane twaeɛ no ɛsi nyankopɔn no yɛ bosom no no wɔwu adɛn na obi kɔmfoɔ ɛkɔyɛ bi deɛ mose wɔn de wɔsom bosom ɛnyɛ bosom yɛsom angels nananom akɔmfoɔ monka sɛ mosom bosom bio monka sɛ mosom abɔfoɔ mosom angels na akristofoɔ hu sɛ wokɔ bosom fie a wonsom bonsam bonsam nti bosom fie
na ɔmɔte
bonsam bonsam yɛ honhom a ɛwɔ nnipa mu nnipa biara mu
saa bonsam yɛ honhom a ɛwɔ
nnipa biara mu wowobɔ mu korɔ no a bonsam no no bonsam no no wokɔ di adanse kuru mu a bonsam no no wokɔ fa obi yere a bonsam no no na mmom bonsam nyɛ particular spirit bi a ɔte baabi a yɛsɛ bonsam nie dabidabi ɔwɔ nnipa biara mu me bonsam wɔ me mu
bɛtumi ma wayɛ bɔne
yes bonsam wɔ me mu adwene ne bɛba na wayɛ ɔyɛ wiɔse ɛyɛ bonsam ne kaa me sɛ menyɛ ɔho nti bonsam bi nti baabi sɛ bonsam bi na ɛdare to sisi adwene ne bɛba bonsam wɔ nnipa biara mu nyame na ɔbɔ sorokɔ bonsam wɔ ne mu ne bo fu a wɔtumi kum nti ɛwɔ na ɛyɛ bonsam no no ɔhun deɛ meka no nti yɛka sɛ bonsam a ɛne saa adeɛ no wobitumi ka woyɛ me bonsam na akɔnya bi mba ɔba a waakɔ mpɛni ɔma no ayɛ basaa nti ɛnyɛ bonsam bi sɛ bonsam bi te baabi a na asesei ha mebi sɛ wɔho ka sɛ bi a paa mu da hɔ no ɛyɛ bonsam nti wode wo ho to paa mu su a wobɛbrɛ a na asesei a na ɔsa bigyina wɔbɛbɔ asu a mente wase
wobɛbɔ
asu paa nasɛ sɔfo bi koraa bɛyɛ bɛdi akyi nyima wɔwu koraa wobibie
nibɛyɛdɛbɛgyesiabɔasu
nti ɔduru a ne yɛ wɔ ha na woankyia nti kyamene suma no asuo no so aba na ɔs kyame nkɔ bisa ne sɛ ɛdeɛ na wɔyɛ wɔ nsuo mu hɔ wɔse nyame abɔ nsuo da hɔ a wɔsɛ bosom bosom aba ho a so momfa mo nkɔ sɛ sɛ mo nkɔ ɛna nsuo no akɔ ɔkɔ nsuo mu ɔsi me so kɔ nsuo mu na ɔse wɔse sɛ asɛm ɔka no nkama no ntie na ɔsan ka bi na ɔpagya kɔsu ahwɛ so na ɔse sɛ nyame wo na wobɔɔ me ɛbɛto nsuo mu sɛ memmoa nnipa no sɔfo yi ɔso wɔyɛ sɔfo wo na wafrɛ no wɔyɛ saa wo ne nenni hu asɛm na ɔde kɔsua no bɔɔɛ no ano wawu ma nti pɛpɛpɛ na ɔwuyi ɔmo baa ha koraa bɛpaakyɛ ɔbɛyɛ amammerɛ yi biribiara
ne baa ha bɛyɛ amammerɛ
abusuafoɔ no ɔbɛbie ni na saa asɛm no sii
na ɔyɛ waman church anaasɛ asɔre biɛ
na yɛ pentecost elder
Elder Mum, but no, no, sofu.
No, the son of me can so bubbles and quadro is sofu, and I edis the boys.
So, man, a difference.
Mum boys near Mamma.
Mum boys most near sofu. Ah,
Queenie Pa, or settle issues near your sofu. Okay, where's sofu?
Well, elder ship, no, sorry, be mana difference.
Oh, sofu. Where's of tea? So be quiet, sorry. No, be Hano, or how be no bubbles in fizzle by any shabby man and your bunny. By a tunum, eh, say, and I a quab soon, Fiano, son, and a quab radi fee. And no edi quab consano, son, and a year radi. Oh, and no cobus soon, Fiadina chaser, why a bonny, so for bow on your bonny. I have a concumni power.
So I only be a siena nanum.
Hiana nanum, yana nanus, my boss,
and you homin at the by.
Nya Christopher yana e fale sadi na de bai ye na na osu mabosu ye de besum ha to ho e ye eno no omo ye ya na e bedwi e betwi nipa adwen
to brainwash people
yes ina o we kusku ni say ye ti abunsam so ye ti abunsam so ye be sam ye na ye yakwa bunsam so ye ti anoso sa so no so o
gbe ko ku twa na ba wa so de
ah
no o da so ti o meti
ye bo ti o pe ya bo ti o sa bunsam un wida. Oh, to win some so in the Pemu in Naimu. Hey, I saw for whipping you for when some woman, eldest when some woman, I ain't for when some woman, I come for a seer come when you perform for beer when someone movie. Sandy pronouncing your miss our yemu. Sandy pen your miss our yemu. Yado ye 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 ye
ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye
ye ba wo sinipa bi e kan hu ni se di nyame wabo no nipa de sani ntimi se saneda nyame bo nipa no wa mo se yeme ye papa nko a ah ne kwena me ka kire no nyame bo nipa no wa mo bo nipa se nipa me ye papa nko a ma ne nyebone nyame amu nipa sa obi ni was as isu as me die ma ye papa sa ko pimi uda iti sane nyame ya nti wo se sane ne ya enyiyi nyame sa na oyeno opa wo akwa foforo ma ne mra tete no kriem tete obeye bone nyame ye nyame oyeye bone na oyeye papa oyeye sa sa na oyeye wiase no sa na obo nipa nso
okay
aha sa na oyeye bibia sane nyame ne ye nyame de wo si bo ni wiase wo se sane enyiyi ene wo ntimi nkonde mabosonsom ze abosonsom furu oma imu enyiyi da because mo na konfu no na konfu oba
because said o me tears was a spirit
yeah
into spirit no no e kokra na e besan baba
sanity so se sofu wood here so ko heaven konfu wu a so be ko bunsam jem adenti a wansum nyame wankwa sori da osum busum nti wan ne ka kire o
enye no kure
enye no kure mimi se se o mo heaven ne o han pa me meko hu obi na obra me hunu hu obi na bibi ba no so a Timika chenze wo se ni se ni se ni ebeto meka kire no ba wo na wo yesofo na nipa nyina de ni ato so no unni sa mo ande bo obi unni sa ehunu ni de ehwemu bi ebo anipa nti ne nyame ya wo so no so ni sei you are not worshiping God no so no ni mi sunday bi okwa sori opurichi bibia kamanti osom nyame
nti ne se nyame som pa no ene de jei
nyame som pa ne ni kuredie papa ye
ani nyam som papa
papa ufo bi yere unko bokro no unni adase krumu obi hu nya wa hoya
eno ni nyam som papa
som no ne nyesa so de dem akwetena keke ko bo nsem no ene jese osum nyame so oba busum fi akura na se unni nananoma se de so a som na osum no emwa wo
okay okay eda nanana je wase mi ji se yenkomo no na bi ni ma hodo bi so ma wo nya mu suko dum suko hu niema ho do bia ko so ode fa ho hu nsem yakopa asem a enani pa to atwene eno niema ne hu ni ha ni so ni aji ho ya mi sha so nya bre na oni etna se na ho interview ni na kosi bo nu bia ma ne no nso e me join ni channel yi na ono so so no adisue bia isue bia no ono so nya bi na ono so banka ne brabo yami hwe minu minu sonke ho omo ho ban kwesi bi shebi o makra o
yami yei mom kodem nyamia se